Kai kai makuriyar jami'in kana gani abin da yi ba to wannan jami'in